rawa e te whakataetae tunu, a nei te tohutaka hei tunu I tau ake tangata tinitia. A nei ngā rawemi. He parao puehu. He pēkana paura. He pēkana haura. He hinamona. He paura tinitia. He paura raukikini. Kia kotahi te heki. Kia rima ngā pune miere kaura. He huka parauri. He pata rewa. He raihana, he panireka hoki. He tapa pihikite. He rākau poke poke. Me te pune whakaranu. Whakamahana tia te umu kia kotahi rau iwa te kau te pāmahana. Rawatū ngā kai whakauru maroke ki te oko nui. Rawatū te huka, te miere me te heki. A, rawatū te pata rewa. Mā o ringaringa, whakaranu mea kia hua mai he parawa poke poke. Kia kaha rā! Kā pai, taka papangia. Mā te tapa pihikete, waihangatia he pihikete māu. Kei a koe te tikanga. Whakatakotoria he pepa tunu, a rawatū o tāngata tinitia. Tunua mote te kaumārima miniti kia kaura nei te āhua. Waiho kia mātau. Hangaia he mōhiti he manaia hoki kia rite kia Darwin. Te reka hoki!
Mīharo!
Kārole! Mō ēnei mahi, haere ki Darwin and Newts.com.